Nina mawana chokoleti, pete nayo iko ready. Kuishi bila wewe siwezi, nisikize mpenzi. Cause I feel some type of way and I don't know what to say when I'm with you, baby. Na sitaki wengine, na sitaki wengine.